Bavuga bati mu Giswahili mapenzi ni kikoho. Cyage se urukundo n'amasorugira my godness. Urukundo n'ukuri urukundo n'urukundo. Aya mafoto mubona n'ama video mubona gikumusi wejo giri warasirikira cyane kumbuka ngurukana umenyi aho yerekana umutama w'ikimuga cyane se umupapa w'ikimuga afise ubumuga bwo kutavuga neza gase ka namaguru atatembera neza ariko aravuga amajambo akomeye cyane ubugeni bwatangaje abantu benshi kumbuga ngurukana umenyi muravuga ati n'ukuri urukundo bwa bundi urukundo ni ikintu gikomeye cyane gera nabivuga yuko urukundo ari ikintu kidasanzwe. Imariage rero yabereye mu Burundi ku munsi wa Mungu mu gisagara cya Bujumbura aho mubona neza yuko uno mwigeme Isaac TV vuba cyane turazabazanira ikiganiro tugiye gukorana nabo kubushobora kuba bamuzi cyangwa se kubushobora kuba bazi uno muryango turasavye nimero yacu ya telefone ni ngaho turasavye mutwandikire mutubwire aho bari kugira Isaac TV je kubagendera maze tubazanira ikiganiro kiri exclusive kabisa batubwire n'ingene byagenze kuno mwigeme ndazi uko biriko se yaravuze amajambo menshi cyane ariko kwihangana kwatumye ashika kucyo yifuza araba komantere rero amariko ravuga kuri nanuma video bamwe ati uko biriko se umukobwa ashobora kuba yakurikiye amafaranga kuri uyu muhungu ubwo n'ivyumvikana ingene umuntu amugaye kuchanga se umuntu ameze nkuko ashora kwemegwa n'umukoga mwiza nkuyu agororotse nkuyu mpiga byuba byagenze gute abandi bakavuga bati sho ko ari ibintu by'imiti kuko murazi yuko imiti baho canke se eka nibindi ariko je nka Isaac classic ingene nbivuga mvuga yuko urukundo rurabaho messieurs amis urukundo rurabaho kandi murabona yuko bikundaniye iyi nimwe mu mariage yavuga igishije abantu benshi ari kuri réseaux sociaux Isaac TV turabibemereye yuko tuzogendera no muryango kugira tubereke neza ubuzima bwabo tubereke ko bibereyeho tubereke ingene bameze icyo nsaba nuko wowe mukunzi wa Isaac TV ndazi ko mutukira muri benshi uzi uno muryango twandikire s'il vous plaît vuba vyihuta maze kugira tuje kugendera no muryango kandi ndazi bazoduha ikiganiro cyiza cyane badushigira intahe batwereke aho bavuye naho bageze ingorane bagibara cyamwe kugira kizibe n'inyigisho kubandi bose bamugaye bibaza yuko badashobora kuronka abafasha cyangwa se batashobora kurongoka kurongora cyangwa se kurongorwa nabo bakunda. So James as a classic inimwe mu nkuru of course nabonye yuko ntoyire kuko nyene but ni byiza ko no sharinga ntamwe baba ndire mukinisha imitima y'abandi cha baba nise mukinisha urukundo mubone yuko urukundo rudakinishwa mubone yuko hari abantu bihebeye abandi uwarose umuhungu agukunda uwarose umukobwa agukunda ariko uracyafata minenego urukundo agukunda kubera kandi muri bazima kandi se ubona yuko muhagaze neza niyo mpamvu namavuga misose yuko iyo vyutse ni muzima iyo ubona amagara yawe amehagaze neza no kurishimira Imana. So Isaac TV twashimye kubazana ino mariage nano ma video kugira mubone ubukuru bw'Imana mubone ngene Imana itangaje cyane ukumeze uno munsi cyangwa se nimburi ku musego nimburyamye ntwiganyire ntwibaze yuko utari umuntu nk'abandi cyangwa se ukabura ikimunga cyangwa se ukabufise ubumuga ubwari bwo bwose ntwibaze yuko ata droit cyangwa se atabasha ufise bwo kuronka umufasha cyangwa se kuronka umugore cyangwa se umugabo wifuza ntubone ati waracerewe kurongorwa cyangwa se waracerewe kuronka umugabo cyangwa se waracerewe kuronka umugore ukatangira kwibaza ati je nakoreje nakoshereje iki Imana ariko uko biri kose Imana igufise ko umugambi mes chers amis Imana igufise ko umugambi udasanzwe nkuko uno muryango udasanzwe uno mushinga nani uno mufasori n'ukuri ino mariage yajugumije abantu benshi cyane kuri Jesus yavugishije abantu benshi abantu bose baguma baba postinga bavuga bati n'ukuri ubukuru bw'Imana urukundo rw'Imana ruri hejuru yaba nabizera Imana reka ndabashimira cyane James kwa as a classic get subscribe like na share
Isaac TV.